tēnā koutou katoi te whānau. Nā kapahaka kupia, we'll just share three items. The first one is like our national anthem for Waikato Taiti. It celebrates our, for our queen, and now our king, Tuheitia. So, te whānau, e noho Tuheitia.